Ku cyerekeye ya Berlin duwayo ego twarabimucishije ko kandi twizeye nawo ko azoba yagarutse mbo indege ntisezerana cyangwa ivyumwo muzungu yakoze ntibisezerana ariko bishobora gushika ugasaza
ko byinshi tuza kubivugana igikuru nuko twizeye ko bizogenda neza turi kumwe namwe ndetse n'Imana ego murakoze cyane.
Hanyuma murabona yuko ari lancement officiel y'indirimbo canke album bisigura ngo muri no mwanya mukeneye kumenya ni ryari sanga hehe ibibazo nizere ko bizakuba biri baze kuri ibyo onye nyuma yuko aza kubibashikiriza kugira ngo dufate umwanya muto wo gukora dino conference muronko umwanya wo kubitataja kuko ni hafi cyane nimi buri buri turasigaranya amasaha make ya kugira ngo iyo lancement ibe rero muze kudufasha icyo kintu dukoresha umwanya muto cyane muri conference kugira ngo muze kuronka umwanya namwe wo kubitegura ubishikiriza abantu kugira tuze tuhezagirwe turi kumwe namwe mwese murakoze rero kampe ijambo aba bano bakuru bacu hanyuma kugira ngo bashobore kubashikiriza chatukoranije hano bien sûr ndaza kuba ndimo ndababona kanya bakabwira ngo muze kumererwa nabi mu bihugu mu kubazi bacu murakoze cyane.
Amanda baramukije amahoro y'Imana abane namwe kandi nongera ndabashimira kubona mwitavye kano kamo amazina yanje ndi Sandrine Nduwimana amazina nahawe n'abavyeyi hama nkaba ndi Sandi Nduwimana amazina nkoresha ku bya social media na YouTube nkaba ndi kumwe na River Happy River arongoye management yanje akurikirana ibikorwa byanje ngaha mu Burundi ego nivyo nawe no muhi jambo akabaramutsa
ego ndabaramukije cyane mwakoze kuza kudushigikira muri iyi lancement turiko turategura izoba dimanche itariki 31 nibaza ko byinshi tuza kubivugana igikuru nuko twizeye ko bizogenda neza turi kumwe namwe ndetse n'Imana ego mwakoze cyane
ego hamakuru no munsi nkaba narisha nabakoranije kugira ngo mvuge ku byerekeye iyi lancement ya dimanche nkuko mubibona kuri afishe iyi ni lancement ya album yiwanje nateguye nayise nashatse kubivamo rero kubona nagize ndiko ndatera kano kamo ni kugira ngo mudufashe benshi boza bakayitaba iyi lancement mu kuza kuraba nibiki twateguye kuza kumva ubutumwa buzobe ibintu byose bizobera ngaho muri yo lancement no kuza kumenya ibyo bintu nashatse kuvamwo nibiki kandi ni kubiye ki nashatse kubivamwo hama rero mudufasha zoba ni mu azoba ari tariki 31 dimanche iyi dimanche nyene ya hirya ejo le 31 isaha 9 mu Ngagara Avenue Nyabisindu Ngagara quartier 10 Avenue Nyabisindu numero 3 ego hama nukuri turabibasavye nkuko babivuze ubwa mbere washikirije ijambo ko mwodufasha ko hasigaye amasaha make mukabipibia ari ku mapaje yanyu ari ku media zose muba mufise kugira ngo kuri uyu munsi wa Mungu tuze tushigikire ego byari byo sinzi ko Happy River fise ico yokunganira canke ufise ijambo ko yobaza ico yoba atatahuye mu muvyo navuze
ego nkuko babivuze muratubaza ibibazo mufatiye kuri ibinyene byemirije hama tugerageza kugishura umwanya mutoya kuko icyo dushaka nuko abantu bamenya ibikorwa Sandindu w'Imana ariko arategura mu gihugu cyacu cy'u Burundi bijanye na album yiwe yise nashatse kubivamo nibyo twafatira ko mwa mukote cyane ego
tugerageza gufata umwanya mutoya cyane wo kubaza ibibazo ama nabishura bate kugerageza baba cyaka kure kugira ngo ubumwanye ale tomba
Chambere ambajije kubera iki na sohoya album kandi kanaho nasohora amasingo ni kubera ko hariya nari mu gihugu cyo nari iburayi mbonga mu Burundi ni muhira nkoze album kugira ngo nkore iyo lancement canke concert kugira ngo nicare hamwe na bene data kuko mfise gihe gito nga Imana ni yabishoboza mu nko muri DSBN ndashobora gusubira inyuma rero no kujya nashatse ngo dusangirire imigisha y'Imana hamwe mbonane n'abantu menyane n'abantu benshi abahora bambona ku ma social media babone gohe kumbona kandi dusangirane imigisha y'Imana hamwe kubera bientôt ndasubira inyuma hama ikindi nacho mwambajije ikindi nacho kuvyerekeye amafaranga ya lancement je nibaza nico kintu nyene cy'ubumwe ni kuri cyo nyene cy'ubumwe abarundi naje ndabakumbuye kandi abarundi ndabakunda nshaka ko twicara hamwe nshaka ko tuba hamwe twese tukaronkera imigisha hamwe vyerekeye amahera navyo naje ndasino byishoboza je nyene ndagerageza nyene kukubita hirya no hino nkasaba amasponsor uwumpaye nkashima utampaye naho nkatahura ego sinovuga ngo navyikoranye je nyana ariko nararonse n'amasponsoro n'abantu bamfashije ku bintu by'amasponsoro namba bariko barabyumviriza n'ukuri ndabashimiye kandi Imana ibaho umugisha kwinjira ni ku buntu nivyo bya bindi yandi kijya kintu cy'ubumwe kiguma kigaruka iyo narihisha amahera birashika hakaba hatari kuboneka abantu benshi canke bakiyumvira kubera iki yarihishije amahera bakunda kuvuga ati mu bintu by'Imana ntibarihisha amahera biravana ariko je kuri nifuje nyene kubikora uko ku buntu ntihagire uzo kuyidoga ati naka yagize uku yarihije amahera ntitwamubonye canke imigisha ni ya bose abadafise amahera ntibamubonye ya nico gituma nabikoze twese hamwe turonkera imigisha y'Imana hamwe chambere na mbere mwambajije ati ni album igizwe n'indirimbo zingahe iyi album ni indirimbo zitandatu canke indwi ntabwo twashimye kuzandika kwa amazina ivyo vyose twabishyize muri surprise mugabo twatanze ijambo ry'umutwe album ingene yitwa niyo twise nashatse kubivamo ariko ayandi mazina y'izindi ndirimbo tuzobimenyera hajya ego turashobora kuzogurisha amaflash turashobora kuzogurisha amaflash uwumva ko ashaka gushigikira igikorwa cyacu kuko natwe ntabwo tubikora ku buntu ntidusabye amahera niturihishije amahera mugabo tu tubikoresha uburyo natwe umva ko ashatse kudushigikira uburyo bwose bwari bwose yoba afise aze yitange iyo flash ayigura ku mahera yariyo yose turashobora guhera kuhera ku 10,000 kuduga cyangwa munsi y'10,000 naho bazi miliyo n'ukuri uwo gukoze ikikorwa cy'Imana ikindi nacyo yambajije ati hari amakorale menshi ego twatumiye abantu benshi amakorale amagroupe y'amafilme twaratumiye n'abaririmbyi abarimbyi baririmba ku giti cyabo nabo nyene ariko ntabwo hariho umuntu ushobora gutumira ntahashike si kuvuga ko aba bose twanditse ngaha bazohashika hariho abashobora gufatirwa uyu munsi ntibahashike ariko abariho bose bazohashika nukuri hariho benshi tumaze kuronka confirmation yabo ko bazoza sabasi azo bahari kamikazi nawe nyene twizeye ko azo bahari nabandi bose mubona kuri afishe benshi bamaze gutanga confirmation mugabo bishitse nibaze nibizoba bitangaje kubera birashika mu buzima ego nuko
ego kibazo kimwe ni Rick Love promoter ama dukiyado ndabonamo uwitwa Abel Ndwaye muri kano kanya Abel ari mu gihugu cy'u Rwanda mbega bitogenda gute mu mwara mwavuganye imbere yuko afata urugendo kubwira tuboneke muri yo rasma yanyu icya kabiri kwa watubwiye ati baduguhisha amafashe kubwira mba uzo afite 10 miliyoni cyangwa yarenga ama ikibazo nashaka kubaza mbega ku bari hanze iyo album ya bato iyo nka gute cyangwa baduyisanga ku tiye platform kugira abazironke byoroshye icya nyuma ama kora ko warakoze muri Tanzania to twitega muri iyo album ko tuzoca ko iyo dimas ni yo tante cyangwa hari abo twakunze yuko izo ndirimbo zabo zijya muri album
okay kucerekeye Abel Ndwaye ego twarabimucishije ko kandi twizeye nawe ko azoba yagarutse mbo iyi ndege ntisezerana canke ivyuma muzungu yakoze ntibisezerana ariko bishobora gushika ugasanga ntashitse uyo munsi ariko arabizi na lance marayizi na kava yarayipostinze ku ma media yiwe ikindi nacyo ikigira kabiri nibuka ikigira gatatu cerekeye collab muri album mbo korabo nakoze hariyo nakoze na Bati Bukuku hariyo niyo nakoze na Martha Mwaipaja mugabo muri izo zibiri nashimye muri album gushiramo iyo nakoze na Martha Mwaipaja gusa mbo niyo nahisemo gushiramo ntabwo zoba zirimo zose muri album hazoba harimo imwe gusa nakoze na Martha Mwaipaja hama iya Bati Bukuku nzo isohora ukwaye
ya makuru ari hanze badoroka gutya album yo cyangwa badoshya dusanga kuye platform
umuntu azobikurikirana nkuko ndiko ndabivuga ku ma media ayishaka azoduhamagara azoturondera uwikeneye turashaka kubimurungikira biciye muri shipping canke tuka bivana n'uburyo we azobashaka kuyironka mu mugabo uwo ari we wese azoronka album
imbere yuko mubwira imyumvira kugira rasma uyu muzogira rasma y'ibyanyu nzenya yiri ya album kuki mutashe kuyumviramo guhamagara na bati yamu mazu bakoranye amakorabo bavuye mu kindi gihugu kugira abantu babafashe
ni byiza vema naraciyumviriye ariko nabonye umenga kubera nsigaranye igihe gito nabonye ne birabagora bafite ibikorwa byabo bakora ahubwo narabiteguye ko nina gisubira inyuma nkipanga shora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi abo twakoranya amakorabo nkakora iyindi lancement canke concert bakaza kushigikira tukaba turi kumwe narabiteguye byari muri gahunda ariko ubu mfise umwanya muto ntibyari gushoboka urakoze ahubwo no kutwibutsa je kubera naje mu Burundi nkabona ibintu bya corona ntibikaze gose ama maske ntitwambara bo ntivyubahirizwa nkuko na iyo navuye nukuri ntacho nari bwigere nshikimbaza canke nshikiriza ahubwo urakoze kukinyibutsa nibyo canirukamo mvugane n'abarongoye intara ndabibamenyesha
ikibazo cya nyuma nitwa Bienvenue Cineaste na serikiye inyigo media tv alubumu yitwa nashatse kubivanga nuko mwabidusabye tugerageze kuyipibiya abanyagihugu bayimenye baze ku bwinshi murashobora kutubwira aho izime sinopsi ndekana kivuge indongora indongora kintu iyo alubumu yanyu kugira ngo abashaka abazoza abazoza iyo dimash bazoza n'igishyika cyinshi cyane kungene bumvisaga n'ubera bashaka kwibonera
ego musanzwe abantu benshi babaragira barakeneye kubona abastare mu amaso kuyandi hariho benshi batarababona ico gituma nabazaniye abastare bose ico kirimo mucatumye nteguriye konsere kugira ngo baronkereho nabo akajyo ko kubabona babaramutse bababaze ico bifuza kuri iyo turi kuri ku ma Facebook hari gihe hari abatwandikira ugasanga nya ntabwo twamwishuye kubera bivanye n'umwanya ugasanga bariko baragutuka mu makomenti ntiwishura ikindi byinshi ariko je nobasaba ico kirimwo bahashike babibonera amaso kuyandi ibi yabaza bahora babaza mu message ko birashika message ni nyinshi abantu bihumbi kubishura ariko niyishikira yo baronse aha kajyo ko kumwibariza wenyene ibibazo yo bafise ikindi kiri special navuze cyo kubonana n'abastari batandukanye ukavuga icyumviro cyawe ikindi naco nukwakira n'imigisha hamwe no kumenyana urumva kwese duhezagirigwe hamwe tujyohegwe dutambe dutarike ubutuma bw'Imana bugende neza
ariko akabazo gaje nyuma kandi umugemeza n'abantu bose kuri ngaha indangura kintu iyo jambo ry'umutwe nashatse kubivamo
definition nashatse kubivamo nico kintu nashaka kuvuga nga kubera ko ni navuga ibyo nashatse kuvamo ngaha canke ngo ni kubera iki nashatse kubivamo ni mwabyumva je shaka mubyumvire sil plus niho byo bavyiza kandi n'abajournaliste bose baratumiwe kuri muze muwashike mu byo bintu nashatse kuvamo ego aho bizobera nahavuze mu ntango sinzi ko hari umuntu ashaka kumenya aho bizobera ni mu ngagara hapirivara ashobora kubadresa hariho ibarabara rijayo we arariza ashobora kubabwira
ego ku bijyanye na adresse birashika umuntu ntashobora gusoma neza ngaha inyuma ngo abibone ni mu ngagara quartier 10 umanukanye neza kwa komine turabona rijya barabara rimanuka kwa komine ni igibivu rero rirafite ahantu riherera hatangurira ikaburimbi hajyanye ni hatangurira ikaburimbi umuntu ahageze basha uravye mu bubamfu gutya iyo sare umuntu aca abona hirya ni barabara bita avenue Nyabisindu numero 3 numero 3 hafi yari rya shure rya université IGR yego nibaza ko byoroshye haroroshye cyane kumenya
polyvalent salle de fête polyvalente
yego haroroshye cyane n'uwo zimira yobaza
salle polyvalente pour les fêtes des événements